Welcome to Zwide Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy.
Ubanjwe esbhedlela umsolo odubule abantu abayisikhombisa wabulala abane walimala kabi abathathu nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide-media igama lami ngusibonga konke wakantwanda mothanda ungangibiza intatheli eka YouTube kubikwa ukuthi ubhadanywe esbhedlela osolo ngokuqotha abantu abayisikhombisa emtshezi ngesibhamu amaphoyisa kubekwa ukuthi afuna uthule abasola abahlanu okukholakala ukuthi yibona abathintekayo kulesigameko esenzeke osokweni la izolo kubikwa ukuthi kufike abantu abangaziwa emzini obunomsebenzi maqede bavulela ngenhlamvu bebhekise esigcokweni kwadubuleka kwashona abantu abane endaweni yesigameko kwathi abathathu balimala kanzima baphotunyiswe esibhedlela ngokukhulu ukusheshe kube ukuthi labasolo babese bebaleka emva kokuqotha ngenhlamvu labantu abebe kulomuzi kube ukuthi ke emva kwalokho kube sekubanjwa oyedwa makuphuthunyiswa laba balimela esibhedlela nayo uficeke edubuleke kabi kwase kubonakala ukuthi uyena ngoba eshushumbiswe oza kwabo okhulumela amaphoyisa kwaZulu Natal uColonel Robert Ntsundo akucaca kwamanje ukuthi umsola ushaywe inhlamvu eyabe behamba nabo noma ebeyisuka esixukwini lesi ebebesidubula emcimbini ngokusho okwabazibonele kuthiwa kufike abasola abayisithupha bavulela ngenhlamvu bebhekise kubantu abebese emcimbini kube sekushona ujuqu abane kwathi abathathu baphuthunyiswa esibhedlela bebese beshaya utshani kanti oyedwa ngebhathi uzotholakala naye kulaba abebezodubula kulomuzi esesesibhedlela ube ezekhalelwa ngamasongo kasigonyela uqashwe ngaphansi kweso lamaphoyisa ngokwensolo okuthiwa kusolakala ukuthi abantu laba abantshontsha izikomo endaweni okuhlobene nobugebengu bokuntshontshwa kwezinkomo njengoba laba babulewe kuthiwa babulawela ukuthi bebelisana nokuntshontshwa kwezinkomo bafethu ngizofisa mina ukuze ukubhala kweni khona lapha kwi-comment section ngalolu daba mina nje intathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awumbambe evidweni elandelayo.